Sanibonani. Ikhona ivideo engike ngayiposta la earlier. Ngiphuma esontweni besibuya entabeni nje yasenhlangakazi. Kodwa ngike ngaduma kakhulu nje mangifunda ama comments akhona kakhulukazi abazalwane bebandla laba abasonto ebuhleni. Begxeka ukuthi mina ngiyiphekula. Begxeka nezinhloko zethu zasekuphakameni, begxeka nokuthi ngiyumuntu ohlubukile ngoba nakho ngikhonza kuphakameni. Kungidumazile kakhulu nje ukuthi akhona amakholwa anjalo. Uma kuwukuthi lokhu kukhonza ukukhonza obuhleni kunjalo ngempela ukuthi aninaki ukukholwa kwenu noNkulunkulu wenu olunyazi. Nidumise yena ngakho konke. Nikhohlwa abanye abantu ukuthi bakhonza phi benzani. Ngoba mina njengoba ngingakhonzi nje unyazi noma ngingakhonzi ebuhleni ngikhonze kuphakameni nginezizathu zami zokuthi kungani ngikhonze kuphakameni yingoba mina konke nginakho angazi ngabala ngiqale phi mangingabala kwenginakho ukuthi kusukela abantwana enginabo abazali enginabo umndeni enginawo umsebenzi enginawo imali enginayo imoto enginazo imizi enginayo ukuphila enginakho konke ngakunikwa lo shembe wasephakameni angikunikwanga unyazi nginezizathu zami yingani ngikhonza lo shembe wasephakameni nginezizathu zami ezokuthi lithe iningi lihamba ngobuningi babo luya ebuhleni mina ngasala ekuphakameni angikhethelanga ke futhi nokusala ekuphakameni ushembe wangikhetha ngezizathu zakhe yini nibona ububi kimi uma ngikhonza ushembe owangibiza ushembe owangithanda ubani ongemkhonzo ushembe omenzele zonke lezi zinto mina incoyincoyi mina ushembe wasephakamini angenzele zonke nawe ngegxeke ngokuhlo kwenzelwe unyazi musani ukusahlulela ngoba nakho nithi singamaphekula ngoba nakho sikhonze kuphakameni ushembe uyena oyazi indaba yethu neyenu mhlawumbe unyazi luyayazi kumanje nilapha entabeni ekhenana akekho umuntu onigxekayo ngalokho asazi futhi ukuthi ushembe uthini ngalokho mina ngikhuluma yasekuphakameni indaba la ngabizwa khona ngikhuluma yezono zami nawe khuluma yezakho ngoba umahluleli munye ushembe wasekuphakameni ngiyadumala kakhulu nje mawukhona abantu abangigxekela ukuthi ngikhonze kuphakameni nikholo kunjani lapha ebuhleni? Okunjani?